naho bovuga ko bidashoboka naho bovuga ko nazobaho naho bovuga ko isi nayiheze naho bovuga amajambo menshi arahari uwo ni Yesu arahari uwo ni Yesu Imisi yose yo kubaho kwanje ko ntakigwana na satani oya byose Yesu yarabirangije ibyari kuntsinda ubu ndahiriwe ubu ndahiriwe Satani, oh yeah, Jose Yesu yarabirangije, ibyari kuntsinda, ubu ndahiriwe, ubu ndahiriwe.
Kaba tuzananye n'umwuka tubaguhaye n'akanya ko kubandanya wumviriza umuririmbyi wacu turi kumwe ngaha uno munsi reka tubanze tumuramute n'amahoro
n'amahoro turabankwije cyane gose
uretse yuko tuzi akaririmbo k'iwawe kandi waje katuvugiriza tukaba tuzi n'izina rya Yanick ibindi bintu tutazi kuri wowe n'iki
oh ibindi bintu mutazi kuri jewe nuko kumbure mutashatse kubimenya ndibaza ariko ndashobora kubabwira bikeyi magabo byinshi biri disponible birahari ku mazina yanjye ya Yanick Uttar kuri YouTube namaze gusohora indirimbo zitatu ya mbere My Story yindi ubundigina ni na house zano rikomeye bisigaye ndu muririmbyi w'umurundi asengera mishingiro rya Holy Center kwa Apôtre Jean Paul
yes ndu bintu byo kuririmba ngo si bintu ubyuka gusanga bikacya biriza wewe byaje gute
bo nibaza kwico kintu cyo bari cyo mugabo kandi ibintu mu makategori atandukanye kuko nkubujewe nakuze ndu munyamuziki mvuza gitari nibaza ko nabanatanguye mu ishuri muri primaire ngene ndagitwaye ku ishuri en fait ibyo kuririmba bije vuba ubundi naho ndu munyamuziki mugabo rero urumva ko biri hafi na hafi cyane ubundi munyamuziki myiza no muririmbyi iyo ugiye mu kuririmba wahora ndu munyamuziki bica byoroha ibintu bisanga byakoroheye
ubuze ko umunyamuziki mbabu bitangurira vuba wahora ubikorera hehe wahora ukorera abantu
mbo nacuranga muri eglise bisanzwe mvuza gitari cyane bass hamwe na gitari solo na piano urumva ko nta bindi na narinje jo navuga ati mfashe muzike se fini ibintu biba bihetse ego
uburaje urafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngira nsohore izi wanje nibiki
Yeah, cyumviro cavuye ku mubyeyi wacu Apôtre Jean Paul Mani Akiza. Aho yatubwiye ati nshaka ko mwishengero turirimba makantike. Makantike ishengero ryacu hanyuma acaransengera. Ansengeye ibica biroroha gose. Byoroshye tunatangura guhabwa kwandika byo hejuru. Ubu ndamaze kwandika indirimbo nyinshi, nshaka kwandika indirimbo igihumbi zirenga. Urumva ko jewe ubona ngaha ndi obrije ko nimi muri buri mu kwezi n'igice mba ndabahaye ikintu gishasha kugira ngo nshobore gushika cyane ku bintu nipfutse
ati tutaratangura kuririmba warumva yuko ushobora kubikora baje kugusengeraho ucurumve ngo biri muri wewe neza utaratangura kujya muri studio umwe muririmbyi wavuga ati jewe umuririmbyi ndakunda ibikorwa by'ibintu
umuririmbyi wa mbere natangiye kumviriza mu gihugu cy'u Burundi yari Dudu kubera ko niwe yanyorohera par rapport na timbre y'ijugiwe nkundi ko ndamwumviriza narumva ari sawa cyane gose muturimbo tubona ko ndakuturirimba aho kandi sinari bwatangura kwinjira neza muri muzike yitwa kwita live yo muri gospel iturimba muri eglise tuko turatazira kubera ko parava nari mu wa wundi aba mu makohale kena ya makohale agira ama presentation muri eglise ego
ubwo nta muntu arakwibira akabanga ngo yifashe urugendo rwo gutangura gusohora izi wawe ingorane umuntu akunda guhura nazo.
Oya sakabanga naje ndabibona ingorane nyamukuru zikomakomeye n'uburyo umuntu abakoresha ico ni kime abarinimbyi sirito muri gospel naho niho bitaraduga nabuke buke no vuga biracari hasi gose umuziki n'ikintu huriramwo n'ingorane zo kubura uburyo kuberako igikorwa kugira kije hanze gikeneye uburyo bwinshi kugira gise neza abantu bakirabe gikeneye amafaranga aho rera tabonetse naho ufise impano iryicara ikaguma hanze hasi ntikure
nene urukuzitira gute kugira iyo mpano yawe wowe ntubone yicaye wamaze kumenya ibikenewe ningene wobikora wowe bikubigenda gute uko uzitira gute
bo jewe uko nzitira nuko nzi uko igihimana iguhaye guhaye ingabire ni nkuko ibiguhaye ministere canke gutanga ishengero ubundi uganiriye n'umu man of god atanga ishengero ntibiba rukunguka mugabo inyungiri hehe jambo y'Imana ivuga ngo nta wahevye byose kubwo ubwami atazobishumbushwa umurengera nyikigi no mu gihe kizoza usigara biti iyo turiko turakora ibi jewe yo ndirimbye hanyuma nkafata amafaranga yanjye nkayashyiramo naho noro nka support nkayashyiramo gusa ntarose support nkora ibikorwa bike mugabo nk'ubu haje umuntu akavuga ati ndumvise uriya mwana vraiment ibi nari karavuga birakeneye ko ndabisupporting agaca supporting nashobora guca nkora ibyakarere kose ka Afrika kokenera kubera ko narose uburyo bwo kubisohora mugabo nkikoresha ubwagwa wanjye ashobora gusohoka indirimbo imwe mu mwaka kugira ngo nze kuyitanga ari nziza rero nkavuga iki kwizitirira sivise ukuntu kwizitirira ico kintu kitabonetse mugabo ahubwo nyabu nawe turateye akamo abantu bumva buteza impano z'abarundi bace cyane muri gospel bashyire mu buryo bwabo kugira ngo natwe ibendera ry'Imana riduge mu gihugu cacu mu karere ka worship
hari uri ko aratwumviriza ubunyene Imana icimufasha cyashaka kugufasha tugire ahantu umuntu ashaka kugutora kugira ngo muvugane ibibazo
je urantura kuko ndafise telefone ni
ama
réseaux sociaux ni Yanick Uttar kuri Facebook kuri Instagram no kuri YouTube hanyuma kuri telefone ndafise WhatsApp na mobile 61 734 715 aho utuntora vyihuta canke ukagenda ku cicaro cha Holy Center y'Ubujumbura hajya mu ngagara hamande y'isoko ukivuga Yanick mbanda gushikiri bavyoroshe gusa
ubwo byose ngo habaho ubudasa hari zo wasohoye ni usohoye ubuvuga ngira kuri YouTube taramara n'iminsi n'iminsi nyindwi irenga gatoyi nubwo aho ubudasa ubona ugitangura n'ubu
bo urumva ikintu cyose gikorwa kiragira intango kikagira n'iherezo ijambo ry'Imana ravuga ngo naho amatanguriro yawe yaba mato amaherezo uzokwaguka cyane zigura biti ubwa mbere byari bigoranye ntitwabona ko bizo nagenda turonke n'amavyuzi na makeyi mugabo ubiriko biraza ko biraza kuko kuri jewe nibaza ko ari intambwe niho ngitangura industry ya music ni muri gospel mugabo muri iminsi 10 ningahe haramaze kuja kwa amavyuzi arenga bonko igihumbi dufate bisigura biti n'urugendo biriko biraza ariko kandi iyo umuntu atabihagaritse ibintu biragenda neza biragenda neza gusa
mara ikintu ubona yuko cyofasha cyane cyane tuvuze ati abanyabuhinga tuba turi abaririmba bacyapa abagira ikintu ubona yuko cyofasha mu Burundi abarundi bakunda ibyo iwabo ikintu ubona yuko bokora ni buryo
bo jewe ikintu kugira ngo abarundi dukunde ibintu by'iwacu ni uko icya mbere na mbere ama réseaux sociaux ntibari kubarayakoresha ariko barakoresha n'abakoresheje bakoresha utwo kwitiza Facebook WhatsApp ntibashobora kuja ku ma réseaux sociaux nkuko byari bibereye yabandi ubundi nokoranye n'abantu bafise amashira hamwe y'inuzenya ya baduhamarezo kugira ngo baduherereze ushobora kuja ku ma réseaux sociaux yose kugira ngo ama platform yose uyazunguruke aho omwe byozi kindi abarundi ntibakunda ibintu byabo ntibakunda abagenzi babo iryo ni ikosa rikomeye gose kuko igihugu n'Imana kiduhaye tugeze ku giteza imbere utagiteje imbere nta bandi bazogiteza imbere niho haca haduka n'ibindi bidakazi kubera ko dukunda igihugu cyacu oroje nk'uko binyerekeye igihugu ndagikunda ku buryo nawo numero ngo ndakirimbe no kirimba naho ndirimba gospel ego
imyaka ibiri Yanick yibona hehe
imyaka ibiri nzo ndumuntu akomeye cyane gose kubera ko jenda gutumiye washaka bazumpinyuza ko je sinzohagarika ndiko ndakora kandi umwami yaranshitse kiganza ciwe hejuru urya nabandi nyene bazubikorera ko barayibona gusa bisigura iki bisigura ko dandeza nzoba ndi umwe mu artiste bwo mu Burundi bakoze cyane rero je ndi wa muntu nishimikiza ibikorwa nishaka ridasanzwe rero ndazi nzokura gose cyo gituma nzobangeze kuri gusa
abaririmbyi bitwa ko bakora sekira aba uzi cyane cyane ibintu by'ibyuma ubituye arundo ariwo bufasha
yego mbo jewe impano mfise ndazitanga kandi ndazitangana umutima mwiza kuva kera namye ndafise abantu benshi naramuye mu muziki nigishije bandavya avuga te respect kubona ari wewe waducinye kuko nta muntu umwe adacira iby'inzira yo kugenda nanje ahangeze ari abanshira inzira baranyereka ati byogenda kunuko nuko nuko rero ico namahoro menshi woza tukiganira nisa cyane yego
yamara murabona yuko afise gitari dushaka twokesha ngaha katuvuga ibyo tukajya muri mwenu tukajyohigwa reka tumusabe iminota mike kandi asubira tuvugirije yaba ari indirimbo yiwe cyane nk'iyo nkuko watubwiye ko umukunda dudu akaririmba ka dudu wowa uzi ushaka kutuvugiriza aha ukaturirimbira ariko uradukurikirana impano muyibonere
merci ça mu maraso ya we Yesu mu maraso ya awe mu maraso ya we Yesu aho niho nibira wanyishuriye yamyenda yose wahanaguye icyaha cyanjye maze wugurura amashuru uncira inzira mbona kwinjira wanyishuriye yamyenda yose wahanaguye mwamiwe icyaha cyanjye maze wugurura amashuru mwamiwe uncira inzira mbona kwinjira nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga uko nakubonye nasanze urenze ibyo wambwiye nzovuga rwa rukundo rwawe ubwo wankunze nabikwiye
Eh
abakunzi banje akamuno batera nuko bogenda kuri YouTube kandika Yanick Jibu Yuta hanyuma uga sonda subscribe kwans hanyuma like share naga commenter ukaraba indirimbo nshasha na hawe sezerano rikomeye kirafasha abantu benshi nawe kujyohere uyu mwaka ni mwahura n'ibintu bibomboranya uzubwire ati jewe ndafise sezerano sinkigwana na satani kuko hari igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba icyo gikorwa naco kirahagije kuburyo tudakwiye gusubira gukomplika ubuzima nyimba warakiriye umwami Yesu taramwakira nawo ashobora kuvuga ati mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza uyu munsi ufite izina ryanje mu gitabo cy'abanyavyaha unyandike mu gitabo cy'abagororotsi uzohejeje kumwakira umwami Yesu kindi no kubwira nuko vuba cyane turabatangariza ikindi gikorwa gikomeye cyane gose turiko turakora citwa ibendera ibendera izo bari indirimbo novuga y'umwaka kuri jewe ariko kandi bizogenda neza turi kumwe muri ko nambishira mu namwe n'uburyo bwanyu nyene nkuko bisanzwe bizongera neza cyane gusa umwaraheze
uko biri kose ngo aho umuntu ageze ntabura abanashimira wewe ahugeze ushimira abantu
umuntu wa mbere nshimira ndashimira mu brother wanje yitwa Sami niwe yatangwe kunyereka amanoti ya gitari ubwa mbere na mbere ku nshuro ya mbere ama canda bikuriramwo ndabikunda kigira kabiri imana yashize mu nzira yanje umubyeyi Apôtre Jean Paul ndamushimira wewe by'umwihariko ndasanzwe kubera ko la prepare ubuzima bwanje canke n'ibindi byinshi ndimwo ibyo nkora aranshigikira gose nta nakimata nshigikiramwo n'umubyeyi w'impinduka mu bisanzwe urira hari hose yubahwe aho yibereye abandi bantu noshimira cyane gose abantu bamfata mu mugongo ba supporting muri kiriya canke muri kiriya ni beshi sino ku Rwanda badondagura amazina ariko barahari
Rika tugushimire wowe wafasha kanya ko kudukurikirana urabona ko turi muri cyaki banza cyiza arena ushobora kuza ukajyoherwa ya uri kumwe n'umuryango wawe cyangwa uri kumwe n'abagenzi urashobora kubona ikinyobwa cyiza ibyo gufungura ndetse na kakazi kigatuje kizere yuko nindi karahashika ushobora kwashika umaze kwashika naho ucubwira mugenzi wawe nawe nyene umubwire ibyo wahabonye Rika tugushimire ku mwanya wawe
Merci beaucoup namwe mwakoze kudutumira no hanyuma mudutumira za turirukanga cyane gose